Anan wuraren da kuke gani a wasu dantazan masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne suke abubana suke kallon zagayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke gabatarwa a nan cikin birnin Katsina Doko insha Allah.
I'm gonna go to the hospital.